baka kuyamba nchigo
Zanja la mbuye
Inu baka kuyamba geni
Zanja la mbuye
Inu baka kubeza panja
Zanja la mbuye
Elikose unaka one Umasirira katakala kako
Ana mutaya